Udiana Juni Mira Yata Wasio Osiwe Wadumfu Nyankopo Wadumfu Nyamie Yate Yate Waye Say it right now, I'm the one who generated. I want Sana ya